everywhere. Sasa hizi nyonyoni za nini? Tinivange bra, kuvaa bra. Hapana, inanichokesha. Unakaa na suruali, unakaa na baika, unakaa na kamisi. Mbona kisiki, anashindu atapitia wapi? Because you are everywhere. The Bible says in the book of Genesis 2, and both were naked, and they were not ashamed. Yeah.